That's my fucking Instagram accounts.
Bro.
Blandi tu so kama itindoe ni kivyo yani ndo kama ni daraja lao maarufu sana.
Yeah.
muda mrefu ni. Ana soko kama tena kama Marekani, yani asema jamaa wamejua tu kujibrand kwamba okay. Na magari yao ni ya kawaida tu, Toyota leo.